Pano, ndipanya sa voice box, wadwa kandia Malawi o sinasiana, wadwa kandia mga zo sinasiana, pamendale za tu kandia kaziko, komanso kusatila binu kwa malamulo kukuendela kuno kwa tu Malawi. Ndiye pano, takwilansu ndiba ambo Charles Benlongwe, hamina kukika mkanzwao, wazimene nditu chipani ja United Transformation Movement, Japanga poruluka mungulizano watonsi alliance, ndipo wali pege sakuti IUDM, akunde angatu kuti agwelela kuchipani ja Nde, acha uspenlongwe, akunena kuti izi, sakudako kwa mbili, chifuja kuti, kwa ntawe ya itali, acha kwera, anani mtuwa kuti, ama kukira nchito, ndi adani. Ndipo adani acha sopano, monzi, wayamba kuoneka, kuti, awadu sama, sakota presidenti, kwa mamangu funa kuti awagwetse, from the inside. Ndete nkali monzi, bando manyasa voice box, kuti timfe kuti, acha uspenlongwe, akuti bwanji, pakuruluka, kwa chipane cha UTM, kutonsa alliance, bando manyasa voice box.
Tikulandile ino kondida omvera lelo lino pa 15th of July 2024 and it happens to be on Monday. While my time says 15 minutes after 20 hours mchikao chimenechi chakumadzulo ndipo mbalo limeneli mulindine Charles Benlongwe. Yeah. Lero ndikufuna kuti ndikubweze leseni mbuyo pang'ono. Inepajani makunda tu kumamenya reverse gear kubwezele sana mbuyo pangono kuti tipunzile kwa chintu china chake tikamaenda tizienda mutu mutatseguka pajaineyo tu ndi University of Hard Knocks mene tima gabadula mitu ya antu kugabadula kutenga ubongo kutsuka tsuka mtsuko ndi kutenga ndi kubwezele sana ndi kutseka ya ndi malo wake ndi kuno lero ndifuna ndi kubweze seni mbuyo pangono moku kumbutsani amalawi anzanga kuti mukumbukire zimene ineyo Benlongwe ndakhala ndi kuyankhula. Kwambiri ndakhala ndi kunena kuti boma la Dr. Lazarus Magikathe Chakwera, boma la MCP limene kuyendeswa ndi chipani cha MCP msongoleri wake nduka Dr. Lazarus Magikathe Chakwera lakhala likuyendetsedwa pamodzi ndi adani in the name of Tonse Alliance. Ndakhandi kuyankhula zimenezo kambiri mbiri ma audio zambiri mbiri ndakhandi kuchita emphasize zankhani zimenezo kuna kuti boma la Dr. Lazarus Magikathe Chakwera kapena boma la MCP limene likuyendetsedwa ndi a Dr. Lazarus Magikathe Chakwera limene lakhala likutchulidwa fapano si Tonse Alliance lakhala likutchulidwa kuti Tonse Alliance lakhala likuyendetsedwa pamodzi ndi adani in the name of Tonse Alliance mudzina la Tonse Alliance. Tonse Alliance ndiye kuti bwerani tonse tiendese dzikoli ndiye kuti nkati mwa kuyendesa dziko munali olamula amene ali a Dr. Lazarus Magikathe Chakwera amene ali patsogolo nde mkatimo munaliso chipani cholamula cha MCP mkati munaliso opposition ngati mukukumbukira bwino ndi manena ndakhala ndi kunena ndipo ndikunena anso kunena kuti palibe boma limene lingatchulidwe Tonse Alliance ngati anthu amene ali mutonsemo aliso ndi ambition yozakhala azisogoleri adziko lake lomwero limene winayo aliso nsogolerinso ndakhala ndikuyankhula zimenezi mwamvemvemve kawiri ndipo kangapo kunena kuti palibe kunena kuti tili mutonse alliance pamene mutonse alliance imo muli anthu amene akuliso ndi ambition yozakhala azisogoleri adziko lake lomwero zimenezo ine Benlongwe ndakha ndikuyankhula ndiponso ndakhalanso ndikunena motsindika mobwereza kunena kuti dziko la Malawi kapena boma limene lilipoli lakhala likuyendesedwa limodzi ndi DPP lero ndifuna mundimvese bwino pamene ndikubwereza nkhani imene ndakha ndikunena kuna kuti anzathu kapena anzanu a DPP akamanena kuti ife ndi system chilipo chimene amachiyankhulira kuti ifeyo ndi system Nde achakwera khala kuenda limodzi ndi anthu kumati tonse tiendese dziko. Pakuendesa tonse dziko pena pake panapezo kuti pakhota chifukwa choti high five inayamba usamaunika bwino bwino kuti kuli high five. Dzanja lijalima imisidwa ndi zala 5 ija linamba kumatsika pansi chifukwa chona kuti alipo amene anali ku high 5 nchito yao sikunali kutukula dzanja la high 5 kuti lipite patsogolo koma kulitsitsa dzanja la high 5 kuti lizipita pansi. Ndikukumbutseni nkhani ina mbaibo imene mankhula za Mose ali ku nkhondo atapita kukamenya nkhondo. Ndiye Mulungu ananena kuti Mose imika manja mwamba, ndiye anayimika manja mwamba, ndiye nkhondo janamba kumenya. Tameneyo zizimaenda bwino. A Mulungu atana kuti imikani manja mwamba, ndiye nkhondo inamba kuyenda bwino, nkhondo inamba kuchita bwino, koma manja jakamafoka kutopa, kumapezeka kuti nkhondo ija yamba kutsika sopano ndekuti ana Israeli yamba kuluza. Nkhondo yomwe ija yamba kuluza. Kenako kunapezeka anthu ena anaganiza kuna kuti tigwire manja a Mosewa kuti Mose asatope nde atakweza manja mwamba ena anagwira manja wakuti asatsike nde nkhondo anamenya mpaka na nkhondo ija ndikuwina. Now the very same way zakazuchitika kutonse alliance. Now mind you kunena kuti tonse alliance was already denied kuna kuti there is no entity called tonse alliance. Chimene ndifuna kuyankhula ndiona kuti Dr. Lazarus Makathe chakwera pamene muone kunena kuti leo ndifuna ndikugabaduleni maubongo ndifuna kusheguleni maso a Malawi ndipona kuti muone zimene ndifuna ndiyankhule pano muzoona ngati mukuonera kanema kapena video kapena TV zimene ndikuyankhulazi. Maona apanga form tonse alliance with a vision ya high five. High five ija mamo ikweza kuti ikhale patsogolo kapena ikwere mwamba kuti anthu aziona high five patsogolo pamwamba. Kunapeza kuti high five ija ena yamba kuitsisa chifukwa amene ali kumeneko kumashina high five ko ena mwa iwo vision imene sakuizwa ndipo sakuifunanso kuti ichitike chifukwa choti naonso ali ndi ambition yozakhala president. Nde ADPP amangoti ifeyo ndi system, ifeyo ndi system pa ground osaoneka. Ife ndi system pa ground osaoneka misonkhanosa papanga kumangoti ife ndi system. Now chonena kuti ife ndi system chosadziwika ife yogulanga ti ife achina benongwe ndimayankhula kuti ADPP dzukani kapezo DPP sikudzuka yaye sikudzuka nkhani imene akuna kuti ifeyo ndi system ndinamba kuionera patali sopano kuna kuti nkhondo iyi ikuoneka kuti ili within the government. DPP kampeni imene akumenya ili within the government, within the government itself. Nkhondo imene ili mkati, that is why I started saying kunena kuti and I have been saying it over and over again kuna kuti a Dr. Lazarus Makathe Chakwera is running this government in their opposition, is running this government in their ADPP, and the end amayanka kunena kuti Ben Longwe ndo sweka mutu nduwa misala tienti mutike. Ama tero po yankula. Ben Longwe nduwa misala kuoneka utea kuyankula zindizo panda mutu tienti mutike. Pamene ponde uti ndaiwa na game kuna kuti no. These guys zikuoneka kuti they are within the system ya government to deform it, to abase it, to destroy it. Kuone sesa kuti boma lisapite pasogolo lisipita pansi. That is why in the tonse, whatever you call it, government or whatever, nta imene yopoti panopo kulibe. Ifeyo munga ine benongwe, ndika dzuka. Ndadzuka mamawa, ndikutukwa na boma. Ndadzuka mamawa, ndikutukwa na president. Ndadzuka usikuja, ndikuyankula zoipa za boma la Chakwera. Ndadzuka, ndikuyankula zoipa za family yao, kaza kuti za kubanja, kaya cabinet yao, whatsoever. Ndikupanga mademo, kumapanga announce mademonstrations. Mademonstrations zote achoka achoka, kumalemba makalata, onyoza, makalata, oyankula zinthu zina ndi zina. Kutonse alliance kunalibe amene anadzuka to defend the government. Kuti ife tili kutonse alliance and we are here to defend this government kunalibe. When we are busy doing demonstrations, there was nobody kutonse alliance amene amadzuka kuti let us defend this government. Aliye sanali chete 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 because that game kwa was nalibwino as a system. Yone na kuti tufuna digital deform boma limeneli. Now, pamene ifetima yankula zonyoza boma. Ena wo amakondwe la masangalala kuti zibwino because tikufuna boma limeneli ligwe kumene. Mayona meneyo. Sina imbiridwe po ine phone ndi aino kichihana kundi uza kuna kuti Benongwe. Why are you accusing the government each and every time? Chifanya nuku yankula zonyoza za chagwera tsiku ndi tsiku. Chifanya nuku yankula zonyoza za bomali tsiku ndi tsiku. Look at us. We have formed this government kuti tiwone kuna kuti zikala banji zienda banji. Ziko lienda bwino ili kuna libe amene ama dzuka kuna kuti ziko lienda bwino. A Timothy Ntambo atapasidwa unduna wa national unity, there was nowhere in the history of this country imene mukozona kuti ainoki andanawa Timothy Ntambo anali nduna yo yanganira ungwirizano wa anthu mitundu ya anthu pa dziko pano. You never find that. Mwaiona meneyo, he was quite demanding billions of money. If you remember the other time he was in the parliament demanding my billion. Kuti aendesere unduna wawo. Komano there was no outcome. Kapena there is no outcome being a minister of national unity. Meaning kuna kuti anali mboma muja to deform it, to freeze it, to make it frozen, to freeze it, to make it go nowhere. Ichi chisapite kwina kulikonse, that is why we are here. Ndifake timanena kuna kuti achakwera akhala akuyendetsa boma limodzi ndi opposition. Nde aini yake a opposition niyo sama tusa boma mparlament. Kutusa kulitusa boma. Ndiye makuti hea papa na kuika. Because they knew that the system imene tiri nayo, we are fighting within the government because our system is within Chakwera. Amuzungulira Chakwera. Kuset house tiriko. Kupolisi tiriko. Kandikuti kuti tiriko. Kujudiciary tiriko. Tiripenda pali ponse. Mwaiona meneo, kukabineti kumene tiriko ifeyo ADBB. Ndia madindi fe system. That is why you never saw ADBB aku panga mission kano kuenda pandia pa kukopa antu kunalibe amango dindi fe system. Kumakangana, kuchipanu jomakangana, popanda chichose jonika because they were depending those people who were already within the government ya Dr. Lazarus Magikathe Chakwera. Now in a Benongwe meni manina kuti achakwera mukugwira ntchito ndi ADPP. Some people could do not understand it. Nde chifacha zimeza manina kuti Benongwe nkwa misala, Benongwe tindamusika, Benongwe napanga otukwana ndi otukwana. Now today listen to me. Alipo amene anga nene kunena kuti zimene ama yankula Benongwe zinali zabodza. Alipo amene anga dzuka kuti Benongwe zijama yankula zinali zabodza. Alipo. Let me say like this. Aliyense amene akutuluka kutonse alliance. Akatuluka. Akupita ku DPP. Aliyense amene akutuluka ku alliance. Akupita ku DPP. Now, will you now understand kuna kuti antu ajamene amana kuti ifendi system. Amanena zona kuti iwondi system. The only problem ndiona kuti system yao sida gwire nchito chifukwa cholinga chenicheni cha system yao chinali kuka gwetsa boma lija within the government nkati ali nkati mo kukachigwesa chiboma ali nkati mwa boma lo kuka landa ufumu kapena upresident kamulanda Chakwera because they are already there. Nde alepera to fight within the government. Now what they have done ndikuna kuti swana papa tizituluka ngati mbewa chizikamatuka pa chiboli kuti ukwa kukumba ukuku kuli chiboli ndezi matuka imodzi moja pia yapita inu pomamaliza kukumba upeza kuti mbewa zose kuuna zatuluka zapita kumatulukira kuchiboli ndi anayamba modzi kutuluka pia watuluka mpeza uyo ali ku blue camp kuchoka tu kutonsa alliance kuchoka kutonsalansi. Palibe paka dalipano, amene anachoka kutonsalansi, ndi kukaima paye kapote ropo mpaka na lerolino. Wina aliensa amene kuchoka kutonsalansi, akati akabulika, boli pyo, ndi kuti uyo aliku blue camp. Kutuluka pyo, uyo aliku blue camp. Lerolino, mukapeza kuti achina Timothy Ntambo, achina Enoch Chihana, achina UTM, alikuchani kodi apita ku blue camp. Nao pokala blue camp, kuti blue camp, antu aja nali kutonsa lansi aja, mkwa unali ku blue camp. Lerolo ndikamakuza ni kuti, a Dr. Lazarus Makathe Chakwera, amachita run government, ndi DPP, mututsa, amalawi mundi tutsa, nao ngati DPP inali mboma, ndi Chakwera. What was the purpose of being there? Reason yao kapena chimene ama panga iwo. Mbomamo chinali chani. What they were doing is to frustrate the government. To frustrate the president. Ndekuti system yao tinene chonji. Mukapita ku state house. Ndekuti system yao inaliku umeneko. Cabinet alikumene koko. Ku parliament alikumene koko. Institution ina iliyonse ya boma, anti-corruption bureau ndekuti analikumeneko. Maiona ombudsman alikumeneko. Pena pali ponse mukapeza kuti these guys analiko kapena aliko. Mukapite ku judiciary mukapeza kuti analiko ku judiciary kapena aliko. Malawi Electoral Commission mukapeza kuti analiko. Maiona ndemena mati ndi first system amadziwa kuti we are within the government ndipo tichita frustrate government imeneyi mpaka na igwe. Now they did not know kunena kuti Dr. Lazarus Makathe Chakwera is a man of God. Dr. Lazarus Makathe Chakwera will never be defeated Israel samadziwa zimeneso nde apita within the government. Nde ifeyo tikama mene timatukwa na boma mcha. Kumatukwa na Chakwera. Kumatukwa na polisi. Achina mayola mwaja kumatukwa na menaja. Achina tabu chakaka nyirenda kumatukwa na. Achina ndandani kuma. Nde amene anali within the government. Amene anali opposition. Sada ime kutsutsa. Kuna kutia Ben Longwe. Zimene muku yankulazi. Kumanyo zanso goleri wadziko. Is prohibited sizabwino. Sizima inena kutero, hii high five itikuikweza, imene mui wona muzachita manyazi kunalibe, all saja anali quiet. Lero pa zana, nina kuzani kuna kuti I received a call, nditapanga tako ma issues at DPP against the government. Kute akuyankula, akupanga zintu za opposite, kapena akulimba na ndiboma. Ndita ayamba kwa fungulira zao zimene akala akuchita. Amene anaimba foni anali aino kichihana kuimbira ine Ben Longwe ndikundi shatapula ndikunduza mene waliri ndikuonesa kuti akuya nazo kwambiri chonsecho ali kutonse alliance sana imbeko foni kuna kuti Ben Longwe umene ukutukwa na bomamu udziwe kuna kuti uzakumana ndi mavuto kutogolo koma ndita yamba no kumenya DPP amene jana dzuka ndi kuyamba ku defend DPP. That indicates kunena kuti Chakwera akhala akugwira ntchito ndi DPP without knowing. Lero mwaiona UTM yachoka akuti alliance pajaiwa ama ukira every 4 years ama inena kuukira, that's their mandate. Lero akuti UTM apita kapanga alliance ndi DPP. Now look at this. Guys, we are not fools in this country. Ene ndiza kala ndi kukuse gulani mitu kuti muone jimene zukuchitika. How do you say this? How do you describe this? Kuna kuti ine Longwe ndakwatira nkazi. Nkazi wanga kuchedwa Mrs. Longwe. Nde nkazi wanga uja ndine tilipa separation. Achoka akakhala pao kapena abwirira kai kwao. Mwaiona meneyo kwao kuja akapita akhala be Mrs. Ndani akabe Mrs. Longwe. Mwaiona meneyo kapena akakwatiwa kwina kwake is fine koma akamabwirira kuti abanja lijasono tikukabwiririzana ndi Alongwe ndekuti amaya jakhala ndani akhala be Mrs. Longwe chifukwa chani abwirirana ndi Alongwe. ndekuti pamene popo banja lija labwerera sangaka kaleso misizi aja kujachokera kuja akhalabe misizi longwe. Now look here, IUTM anaukira kuchoka ku DPP. Okay, tinene chonji. Amai Patricia Kariati anaukira UDF ndikuwauza malemu bingwa mtalika, let us form our own party. Ndi anachita form DPP. Amai Kariati akulalata kulalatira UDF, kulalatira nsogoleri, asogolera UDF kachani, ndikukhala nokuna kuti sopano DPP yakungana. Mwaiona meneyo? Zachitika zimenezo ndi ukapezeka kuti patsogolo pake amai Kariati omwaja anamba kumuuza kuuza malemu Saulo Chilima kunena kuti tichokeni kuno ku DPP kuno tikapange chathu chipani. Amai Kariati na amai Kariati ali ndi blood yao ya original ndi ya DPP. Nde apa achoka ku DPP imene anaipanga fomu ndi kupita kukapanga fomu chani UTM. Apanga fomu UTM ija ndi kuyamba kutukwa na DPP, ndi kumachula DPP aja pumbwa ndi zina zoterosa. Nde apita kuina ndi kukakwatiwa kumene kuja ndi kuona nokuti haifeyo panopo ya tibwerere, nde akubwerera. Ndepo bwerera paja kubwerera ku DPP kuja kwa mamuna wao kuja mamuna amene so iwo ndi founder wa mamuna amene chipani chimene cho founder modzi mwa ma founder za DPP ndiwo ndi akuna kuti tabwera kuzapanga alliance ndi inu. Kwa ineyo monga Ben Longwe ndikuona kuti it does not give any sense at all anywhere. Sisi kupanga sensi pena pali ponse chifukwa chani chifukwa chona kuti anthu amene anayambisa DPP amene anali mugulu lochemera DPP ndikupanga DPP jakuti ikhale ndi moto nthawi imene anali Mai Kariati. Mwaiona meneyo? Nde lero akanene kuti iya ifeyo tabwera tufuna tipange alliance ndi DPP. It does not make sense, not at all. Muli ndine Charles Ben Longwe lero mapangombe ndikufuna ndilume pangono ndilume mosanyengerera abwerera kubanja ndi anene kuti ya banja limene tabwererali ifeyo sikuti ndife misizi DPP ife ndi misizi UTM chifandifa UTM mwabwerera kubanja mai ku DPP ndekuti ndinu misizi DPP ndekuti there is nothing like alliance kuti tapanga form alliance it's not alliance inuyo mwabwerera ku DPP fa inu nga DPP. DPP ndi chipani chanu. The only thing that is left ndiona kuti muchose no salu za malemu Dr. Saulos Klaus Chilima muzichose mwina mukazi woche kuti banja lata inu mwapita ifeyo tabwerera kumene ife tidachokera ndipo kumene tidachokera ife ndi ku DPP panopo tiyambe kuvala salu za DPP osati kuti alliance mukanakhala kuti mwachoka kutonsa alliance ndi mwakapanga alliance ndi UDF ikanakhala nkhanina koma kupita ku DPP chimene cho ndi chipani chanu amai ndi chipani chanu a UTM. Don't call it alliance. Now if Dr. Lazarus Makathe Chakwera defeated DPP ndekuti a Dr. Lazarus Makathe Chakwera will defeat that DPP again in 2025 ndifake ndikunena kuti ineyo sindi kuona chipani chimene chinga gwese Dr. Lazarus Makathe Chakwera kapena MCP muzisanko zimene zikubwera chaka cha mawa chifukwa anthu amene anapangidwa defeat amene adagonjetsedwa pa 23 June 2020 nga DPP omweo nde amenenso akuza mpikisana nao 2025 nga DPP omweo ndifake ndikuna kuti siti kuona chipani chimene chikhoza kugonjetsa chipani cha MCP kapena Dr. Lazarus Makathe Chakwera ai chifukwa awa akamana makuti tapanga alliance ndi DPP ya kunama chifukwa DPP chipani chao chomwe ndekuti a UTM mukamane na masupporters kuti tapanga alliance ndi DPP niyo mukunama anzanuo DPP ndi chipani chao anzanuo DPP ndi chipani chao ndipo DPP analimbisa okha kuti chikhale chipani cholimba okha. Lero musauze anthu kapena anthu otsatira chipani cha UTM musanamize anthu kuna kuti ifeyo ife tapanga alliance ndi inuyo simunapange alliance ndi DPP inuyo nga DPP. Chimene chasala ndi ngovulani za redizo yambani kuvala za blues. Chifwa za blues ndi zimene munkavala musadachoke ku blue kampuko ndi kupita no kumakasaka saka anthu ena ake oti muzika sokoneza maganizo mitu yawe zikazungulira fwa chaini. Ndiyene ndifuna ndiyankhule pano kuna kuti system yanu mwachepa nayo mukunama. Achakwera has never been in Tonse Alliance. Achakwera was like nkosa imene yazunguliridwa ndi adani kuti nkosa imene tipa koma Mulungu kumaiteteza mpaka na lero. Now anthu atalephera kuti agonjese Achakwera within the government anayamba kutuluka kuti amene itamulephera kumugwetsera ali tili mkati momwe muno tieni sopano tituluke tizikayamba no kugenda miyala tili kunjaku. Mwaiona meneyo nde atuka kunja kuti aziyesera sono kugenda miyala ine Ben Longwe ndifuna ndinene motere kunena kuti mumanena kuti ndino system koma papa mwatha nose mwatha chifwa system yanuyo yaonekera ngamba Malawi adziwa kuna kuti amene machita frustrate government kumaipanga blackmail kumafuna kusokoneza ndizina zote and you have never ever stood with that government imene manena kuti inuyo muli government you have never protected the government, you have never defended it, you have never done anything ku government kuja. Lero mkamanena kuti ifeyo tachoka, ifeyo tukupanga izi, tukupanga lansi ndi DPP. Kodi DPP yachani yachani nda, sindi no amene. Kodi ya DPP si amene anapita ku tikufera nji, kukatenga makuru kwa tikufera nji, nikuna kuti bwera nikunotiza panga izi. Si ya DPP amene. Amena mauki na DPP kumana uti ya DPP ya hii kuma fetufuna dipange UTM. Sio kau kau. Lerola kumana kuta ife ndife a DPP. Ife ndife a UTM. Tufuna dipange alliance ndi DPP. Mufuna muna mizendani. Mwabwedera kuchita. Mbala meyabwedera kuchita. Chosa ni radio ika ni blue yo. Zingovala ni blue yo. Famu sana. Kuma chimene ninga kuuze nchona kuti. Dr. Lazarus Makathe Chakwera ngati mwale pera kuwa gwe samuli mu system yao. Mwale pera kuwa gwe samuli within the government. Simu agwe samuli kunja. Munali in government momwemo, munali mboma momwemo, ndikumaenda nao, munali mu cabinet momwemo, munali ku state house komweko, munali a vice president, munali ku Capitol Hill komweko, munali pena pali ponse, nde mwale pera kumugwetsa muli mboma. Chakwera yo. Ndiye muzina mizana kuti pamene tatuluka kunja kunono sopano ndiye timugwetsa bwino inuyo mukunama chifwa kukanakhala kuwagwetsa Chakwera kapena kugwetsa boma lotsogoza ndi Chakwera mukanakwanisa kugwetsa muli mboma ndiye munamba kuchita zinthu zoti ineni matha mutu wanga kumakula kuti kodi izizi bwanjizi mwaiona meneyo. Mene manena kuti iweyo Dr. Saulo Scrooge Chilima iwe tizaka kutenga mwili bala kukakusia kunsipe wata wafa mauna ngati kuti dzikoli sili kuona sili kuunika kutali ife tili ndi ma microscope amene timaona kutali mene manena professor amene mankula kuti amene iwe azafa amene azafa ndi wamasenga kwambiri mauna ngati kuti ife siti kuona patali kapena tibe ma microscope. Mwaiona meneyo mpaka nano munthu uja kuti siadi ndukapezeka kunena kuti inuyo kuyamba kugwisa nchito imfa yake kukanga ti campaign ya kukanika ni manager ya mwamadzi mene ya mwamadzi meneyo nde mwatiya sio tingotulukira tufa chimunthu chukani chukoneka ngati tukulephera kuchigwetsa. Munthu tikulephera kumugwetsa uyu, munthu tikulephera kuchita zinthu uyu, tikulephera kuti timpange zimene tikufuna, ndende ndikufuna ndikuze noti ngati mwalephera while within the government, you will not manage while outside the government. pangani timu nonse 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 amene muli ndi tima memba la folo tama pala ma memba la folo mu parliament amene muli ndi ka memba la kamodzi ku parliament tapangani timu tione kunena kuti kodi 2025 mugwetsa amene mwalephera kumugwetsa muli naye limodzi mukuenda naye limodzi mukudya naye limodzi mukupanga zinthu limodzi mwalephera kumugwetsa kumutchera ndale kumugwetsa kodi nde mumugwetsa muli poteropo mumugwetsa muli kupeja usi ayutemu mwadichitisa manyazi kwambiri kuti lero aphumbu aja mwamba kukadya nawo limodzi aphumbu aja mwamba kuenda nawo limodzi kodi masa ndi phumbu amene Masa amene ali kupeja usiyo ndi phumbwa. Dzina lokuti phumbwa ndi masa munapereka ndino. Ndelero mwatiya iphumbwa uja akhale nsogoleri wathu azindisogolera. Munali ndine sa Charles Ben Longwe makoma nonse mukhale ndi usiku opambana. Iya itipitiza mawa part 2 ya audio imene ikubwera mawa ikufika ndi mawa. Tiyankhule mwatsata ndi tsatana tati maphangombe ali pano kuluma mosapeperera. God bless you. Bless you. Bless you. Bless you.